You're the king of bass.
Swag!
Ukita pendeza usiangalia klima.
Champagne!
Abobadi, abobadi, menti. In that you much a king of animation, I'm back again with Major Talent TV. This is the animation time. Now eat. If you have some menya kwanza mu byo warusanzwe uzi. Animation time. Ari kada kubwira kwanza ivyo utarusanzwe uzi kuri Mr. Champagne umurindi w'umurundi yara yakoze ibidasanzwe mu gihugu ahariya muri Uganda ikwanza.
Chaussette yangu
suena suena,
pantalon yangu
suena suena,
chemise yangu
suena suena,
t-shirt yangu
suena suena,
montre yangu
suena suena,
simu yangu
suena suena,
na chérie
wangu. Uyu murenzi w'umurundi Mr. Champagne aho yahamagarwa mu gihugu hariya muri Uganda mu gitaramo cyitiriwe The Fireboy Concert. Aho Mr. Champagne yatumiwe n'umuririnzi wo muri Nigeria Fireboy. Chogitirabo, chaba itani kibiru gitatu, ukwezi kwa kani. Ibi humbe bibiri, anamirongo ibiri na kabiri.
Ame sen kanadiyam.
Chogitirabo, kikawa chame na kuri lungo cricket ovo. Mr. Champagne, akawako ni kikwane ibi humbi jana na mirongo ibiri, kuri Facebook page. Ibi humbi jana na mirongo itano na kimi, kuri Instagram ye wiwe. Ibi humbi mirongo ibi na kimi na majana tano. Kuri YouTube channel subscribers, uyu Mr. Champagne yuguriye ya channel yo ya YouTube itariki 2025 ukwezi kwa kane 2019 ibintu bishika 114 biri kuri channel yo ya YouTube bikaba bimaze gukwiza 2875 2840 ayo ndavuga mavyuzi. Mr. Champagne akaba ari brand ambassador wa Zebra Electronics, JC Travel, Access Logistics. Uyu Mr. Champagne akaba yivugiye yuko yemera abaririmbyi batatu ku isi yose. Big Fizzo, Diamond Platnumz mu gihugu cya Tanzania, hamwe na Fally Ipupa aho mu Kongomani. Ndakwibutse yuko amaze gukora indirimbo zishika zibiri na Big Fizzo. Imwe yitwa Keskiria, iyindi yitwa Maxeline. Akaba yivugiye yuko uyu mwaka w'2022 utazohera adakoranye indirimbo na Diamond Platnumz, ubwo hazo basigaye gukora indirimbo na Fally Ipupa. Uyu muririmbyi Mr. Champagne kugera kuri stage ahamagawe kuri stage abafana barasaze. Mr. Champagne kuzunguza igisusu gutamba kuri stage abafana barasaba batera induru cyane. Mr. Champagne yaryoheye abafana baranezerwa cyane hariya mu gihugu cya Uganda.
Congo yetu
suena suena,
na bakongole
suena suena,
Afrika nzima
suena suena,
sisi wote
suena suena,
na barefije
suena
suena. Mr. Champagne, uwo nawe akaba ari umwe mu baririmbyi bari kubahiganirwa igihembo cy'umwaka AJS Award 2021 umurinzi w'umwaka 2021 akaba ariko ahiganwa n'abaririmbyi nka Lolilo, Sat B, Big Fizzo, BFS, MT number 1, Adojo San, Double J, Estanish, Hamela Jaja Janete. Mr. Champagne, yara yakoze ibidasanzwe kuri stage hariya muri Uganda. The Mr. Champagne, big up sana. Yara yeretse abantu bahariya muri Uganda yuko Uburundi bufise imano zigiye zitandukanye. Uburundi bufise imano zidasanzwe. The Mr. Champagne, gukubita dance, gutambira abafana, abakobwa bagwa hasi. Ngira bamwe banavunitse. Mr. Champagne am MC Bobadi ya bombardment. This is animation time. No eat. Ibi navyo nubimenye kwanza mu byo warusanzwe uzi. Iyi ni Major Talent ikugezaho ibidasanzwe ibyo utarusanzwe uzi. Uri mu ruhombo, uri ko urahomba. Wewe utaratse na subscribe kuri Major Talent TV. Cyo nda subscribe kugyango inkuru nk'izi zidasanzwe ntizizoze ziragucika. Am MC Abubaji Abubaji Menti. Iyi ni animation time. See you. Mukindi higaniro amateka ya waririmbyi. Ciao ciao.